niko se mu muryango n'abakunzi b'umushinga mateka Fabiano Bancirya Nino inyuma yaho arekuwe agiheza igihano kingana n'umwaka yari yaciwe n'ubutungane bw'u Burundi barara nibuca kubwo babwinshi bategwa nibonera kure aho ni mu ntara ya Kirundo aho izo mbonera kure zitegeka abanyagihugu kwinjira mu mazu yabo mu masaha ya 12 z'umugoroba Nishira hamwe Oricom bavuga ko Burundi budakwiye kuba mu bihugu nka Eritrea na Korea y'iburaruko mu kwigira ibinani kubwo kwanka ko abanyagihugu babyo bicandagisha urucanco rw'ikiza COVID-19 murano makuru muraza gutega abiri Gabriel Rufyiri arongoye ishira hamwe rigwanya igiturire n'isesagura ry'ubutunzi Ive irakoze ari ku buhinga bw'ivyuma mukanya inkuru imwe ukwayo Huko narimpejeje kubibabwira uwahoze ari umushinga mateka Fabiano Bancirya Nino ubu ari degembya inyuma y'umwaka ari mwibuye akaba yari yapfunzwe yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu inyuma yaho amashira hamwe akorera mu Burundi na mpuzamakungu akaba atasiba gusemerera kugira arekugwe inyuma y'ijambo yarashikirije akiri mu namashinga mateka ari naryo ryatumye apfungwa inkuru ya Jean Philbert Karangwa
Fabiano Bancirya Nino yari yafashwe n'igipolisi kimusa anze kurugiwe igihe yari karatanga ikiganiro kubandise n'abamenyesha makuru hari kwigenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka wa 2020 Fabien Bancirya Nino yahamagawe na OPG amubwira ko akuye kumwitaba ku biro kandi ko ari burare atashe ariko kuva ico gihe nigeze asubira muhiriwe kuko yaciye afungirwa mu gasho kazwi nka BCR kwigenekerezo rya 8 gitugutu umwaka wa 2020 umushikiriza manza wa Sentare kukira ntahangwa yategetse Fabien Bancirya Nino kujanwa mwibohero rikuru rya Mpimba aho akaba yari yaciriwe umwaka umwe yagirizwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu nyabuna Fabiano Bancirya Nino yari kazira amajambo yashikirije mu kazi kiwe ka misi yose igihe bariko baratora itegeko rigena uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza nk'itegeko rimugira imboneza y'amaho guide supreme du patriotisme nyabuna yahavuye yandikira umugwi w'igihugu jejo gateka kazi na Munusen Dehashe kukarenganyo ariko arakoregwa ari ko bivyimva gusa uyu munsi kuri uyu wa gatanu igenekezo rya kabiri gitugutu nyene umwaka wa 2021 Fabiano Bancirya Nino akaba yidegembya inyuma y'amashira hamwe mpuzamakungu ne yakorera hagati mu gihugu yari yagumye asemerera asaba ko yorenganurwa kuko ibyo yagirizwa byose byari rementanya nayo ibyaranze Fabiano Bancirya Nino ari mu mvuto akaba ari kubana neza n'abanyororo aho mbere abo yasanzeyo barenganye nkawe bamwe yanabasabira gutaha barenganuwe kandi bigakogwa tubibutse ko Fabiano Bancirya Nino yatotejwe akatari gake igihe yari mu Mpimba aho yama akubagurwa n'abatwara iryo bohero rya Mpimba kumusaga mu kumuhagarika kuzuba no mu kumushira mu gasho kandi kari muri iryo bohero nyene rya Mpimba bita ikosorero
Jean Philbert Karangwa ndagukengurukire Mu gisata cy'amagara y'abantu ahamagarira abarundi bose guhaguruka bagasaba leta kubakingira umugera w'ikiza COVID-19 hakoreshejwe urucanco rukinga gusinzikazwa n'uwo mugera Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD akagira ko ahimiriza abarundi bubwabo kwirinda kwandura umugera wa corona hakoreshejwe gukwirikiza amabwiriza abuza irandagata ry'uwo mugera inkuru tubaza Alexis irakoze
ako kamo gategwa n'umukuru w'umugambwe MSD utavuga rumwe na leta nk'umwe mubahuye n'uwo mugira w'ikiza COVID-19 akamenyesha abarundi ko amagara ari amazi aseseka ntibayore ari nacyo gituma atera akamo leta y'u Burundi n'abarundi bo ubwabo ko bakwiye guhaguruka bakagwanya icyo kiza bivuye inyuma
hagurutse nk'umuntu yanduye ikiza cya coronavirus azi ngene kibabaza kandi yabonye ingene acica abantu ikivunga ntagurutse kandi nk'umunyagihugu umurundi umuvyeyi umuvukanyi afite umubabaro mwinshi kubera ikiza cya coronavirus kiriwa kirica abarundi mu Burundi nico gituma twubahutse utera kamo abarundi bose bo mu mihingo yose bo mu madini yose bo mu migambwe yose bo mu miryango yose ndetse n'abo mu bwoko bwose ngo bahaguruke basabe leta kubakingira icyo kiza cya coronavirus ntimuzoja gusenga mutakiriho ntimuzoja mu bunywero ndetse no mu bitambiro gufuraha mutakiriho nta masoko muzorema mutakiriho ntimuzogendera muri ayo mabizi ikivunga nk'uko bimeze ubu mutakiriho ndetse nta nakamaro ko kurungika ibibondo ku ishuri kujya kwandura ico kiza bishobora no kubihitana nimuyikingira muzoba muri kumukingira abanyu n'ababandi.
Uwo mukuru w'umugambwe MSP agahimiriza abarundi bose atabusiga inyuma ko mu gihe leta yabimye incanco badakwiye gutana n'akabando, ahubwo nyabuna bakwiye kwirinda kwandura uwo mugera hakoreshejwe gukaraba amazi meza n'isabune, kwambara agatambara gafuka umunwa n'amazuru n'ibindi.
Ko leta yabimye incanco nimwambare agafukamunwa, nimukarabe mu ntoki kenshi gashoboka ku munsi mukore esheje isabune, nimureke kuramukanya mufatanya mu minwe, nimuhagarike kugendera ahantu h'ihuriro ry'abantu benshi, nimuhagarike kuja gusuhuza abanyu, abakunzi, ababanyi banduye uyo mugera bakigwaye bari mu bitaro, gutyo muzoba muriko murabuza yuko uyo mugera ukwira mu gihugu cyose kandi uja mu bantu benshi.
Tubibutse ko igihugu cy'u Burundi, Eritrea na Korea ya ruguru ari byo bihugu byonyene ku isi bisa n'ibiterekwa canke ngo bihimirize abanyagihugu bavyo gukoresha urukingo rubuza gusinzikazwa n'umugera wa COVID-19.
Alexi irakoze nawe ndagukengurukire. Tukiri kuri iyo nkuru nyene, ibyo bishitse mu gihe amashirahamwe yigenga adasiba gusemerera asaba leta y'u Burundi kwitwararika ikiza cya COVID-19. Mwishirahamwe Oricom bo bakavuga ko u Burundi budakwiye kuba mu bihugu nka Eritrea na Korea y'uburaruko mu kwigira ibihugu by'ibinani. Gabriel Rufiri arongoye iryo shirahamwe yabanje kubwira uruganda rwacu ibindi biri mu rwandiko baheruka gusohora. Gabriel Rufiri arongoye Oricom akaba yayaze na Geoffrey Bere Karangwa.
Nibyo ishirahamwe Oricom ryarasohoye urwandiko, mwo rwandiko turavuga ibintu bitari bike. Ubwa mbere ho tutangura gushimira leta y'u Burundi ku ngingo imaze gufata, hanyuma turabona yuko bapima abantu, turabona yuko bashaka kwipimisha bose babikoregwa mugabo ibyo byonyine ntibikwiye, kuko ni indwara imaze gusasika inganda ku isi mu gihugu cyacu, kubera ibintu by'amastatistiki, ibintu by'ibiharuro bidakurikira, biragoye cyane kubimenya abantu bagwaye igitigiri cyabo nyezina, abantu bari mu bitari igitigiri cyabo nyezina, abantu bashengeye igitigiri cyabo nyezina, n'abantu bagize ingaruka mbi, kuko murazi yuko COVID ariho abantu igize ingaruka mbi. Ibyo biharuro rero bitahari, biragora gushobora kuronka ibiharuro by'ukuri. Ibyo tubona nuko gusuvuganye n'umwe kavugana n'umwe akagira ati naka yapfuye kandi yishwe na COVID, naka yapfuye naka yishwe na COVID, naka aragwaye kandi ari mu bitaro na gucyo 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 gucyo. Ibyo rero biragoye, murumva yuko icyo kintu atari cyiza cyane, ari cyo gituma nashaka kwibutsa yuko umuntu iterambere rihera kuri we kandi rigaherera kuri we. Se le début et la fin du développement économique. Igihe rero umuntu iterambere rihera kuri we kandi rigaherera kuri we, murumva neza yuko atamugambi numwe numwe ushoboka kwiyumvirwa ubuzima bw'abantu butabanje gukingirwa. Kera noneho nkuko twabivuze mu itangazo, ntibishoboka na gatoya ku Burundi buvuga yuko badashobora gucandaga abanyagihugu, mu gihe ibihugu byose ku isi bifise abahinga. Dufatire kuri ku Burusiya, ku Bushinwa, ku bihugu bigize ubumwe bwa Burayi, ku bihugu bya Amerika, Australia n'ibindi, byose byaracandaza abanyagihugu babyo, bariko barabacandaga. None ikintu cyotuma u Burundi buvuga yuko batemera incanco, abahinga bafise uno munsi bashobora kugira ni bande? Mu byukuri ni bande abo bahinga ko tubona badaseruka, tubona abantu bavuga ngo ibyo ni ibintu byo bemera, mugabo ntibakubwire imvo zituma abantu batavyemera. Twebwe rero tubona yuko ari uguhanya hagati ka kazi na muntu ibintu bariko barakora.
Ego mwikete mwanditse nako nuko gwandiko mwanditse mwaravuze bihugu bitatu nka Corée du Nord, Eritrea hamwe n'u Burundi bega abategetsi bivyo bihugu ntageye bishika bagafata ingendo berekeza kumbure kuri iyo migabane yindi yafashe ingingo zikomeye utegezwa kuje wikingiye aho ntabo babikora mu binyu babibagaheza bakenya bya kwa
oya so kubikora ahubwo ivyo byo ivyo turabizi ivyo tuzi neza tudakekeranya nuko babarundi benshi bafise uburyo bagenda kwicandagisha hanze mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya mu Buganda hari nani ivyo numvise mugabo ntazi ko ari byo yuko ngo hariho nabaja mu ambassade baba bitwa ko batwara bari mu ntwaro bafise uburyo bafise n'inyo niyo migenderanire bagashaje mu ambassade ari ngaha mu gisagara cha Bujumbura bakagenda kwicandagisha abandi nabo bagacha babigikoresha bari mu mamisiyo kuko ari ama vaccine hari hincancho ukora rumwe ugwitwa Johnson and Johnson ahugira rumwe gusa anabandi rero bavuga ati okay ndagiye nzosubirayo kubera babona yuko bigo bikenewe ikindi nacu nukumenya yuko mu bihugu byinshi ubu uya dufate nk'u Swisse ububirigi nabwo numengo bugomba kubigira hariho na Peyiba no kuvuga Orlande hamwe n'ibindi bihugu byinshi cyane Amerika yo mwarumvise yuko atamuntu numwe azokonyoza ikirenge aticandagishije ibyo bihugu rero mbaje kuvuga ubwa mbere nuko udashobora no kujya muri restaurant ngo uje gufungura ikintu uticandagije uterekanye ko wicandagishije urumva rero kuvuga yuko abo bantu bafise uburyo batabikora biragoye kuko ni nkuko baba biproce nuko baba biziviye kugira ingendo ibyo naze ntibovyemera nico gituma uca wumva abantu benshi baca baca mu kinyo bagira ngo bagende kwicandagisha mwizi bihugu by'u Rwanda bya Tanzania bya Uganda nahandi 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 ubwa mbere nuko leta igomba gufata ingingo kutabikora nuko jewe mbona ko atakuna atarukuyitwarira nukuzosha tuyitwarira kandi shiramwe rikomeza bivuze tuzobitwarira kuko bariko bahonyanga amategeko ku mugaragaro riva nta muntu azayikorera ku masentare y'u Burundi kuko turazi yuko ata nkuko na president yabivuze ubutegetsi ubu bucamanza bw'u Burundi biragoye ko uwo bushize urubanza nkuko oyi mugabo tugomba kuyitwarira kuko ntibishoboka yuko bariko bahonyanga amasezerano gucyo mu buryo bugaragara ngo byo bishoboke kiko turavyiweza n'abashingwa manza bacu kugira ngo tubitwarire kuko ibi bintu ntibikunda no guhonyanga kuko bariko banyanga amategeko meje kuyavuga twebwe tuzotanga ikirego tuvuge yuko leta yanse kucandaga abanyagihugu kandi abantu bariko barapfa kuko n'uburenganzira bwabo
yego gakwerufirire kandi agushimire kuri aka kanyu ha Radio Peace FM nje y'ugaruka murakoze
murakoze namwe mugabo nagomba mu guheraheza nibutse yuko mu byukuri Uburundi butakuye guharugwa hagati y'ibihugu bya Korea y'uburaruko igihugu cha Eritre ngo bihugu bitatu ku isi bisa n'ibyananiranye byigiza akagara mu Uganda ibyo bintu n'ukuri twumva bigoye cyane hanyuma kandi twibutse yuko abarundi kuva mu bwana bwabo babacandaze ingwara zitari nke baricandagisha no abana babaga mabicandagisha ntitwumva rero imvune imwe yotuma uno munsi bavuga yuko batokwicandagisha nubwo ibyo rero tukaca dusaba abantu bakomeye cyane mu gihugu nk'ubwo rw'abashinga ntahe ugwego no kuvuga amashengero katolika abaporoti abayisilamu no kuvuga abamizirima nabandi n'imigwi yindi yindi n'inzego zikomeye nka ombudsman ikuru rwego rw'agatakazi na muntu bavuge bave mu gakenere barimwo kuko nabo bari bazobibazwa kuko nabo two kwita legaramo ho abo bantu bazobibazwa bagira ikintu bakoze kuko ku neza y'igihugu nibishoboka yuko twese twomera nk'abantu umufumu yafanywe n'umuntu ibintu biri kubironekara twese tubona murakoze
yego
tuve mu gisata cy'amagara y'abantu tubandanirize mu by'umutekano abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi cyane cyane mu makomine ya Kirundo na Busoni batewe umutima uhagaze n'ibikorwa by'imbonera kure aho mu masaha y'umugoroba zibategeka kwinjira mu mazu yabo mu ntumbero yo gutangura gukizura zambaye imyambaro ya gipolisi na gisirikare atacamira ibyo bibaye inyuma y'itegwa ry'ibisasu ntezwa ntoki bimaze iminsi byiha inkumbi mu gisagara cya Bujumbura na Gitega amakuru ava mu makartie ya Nyange Bushaza Kavogero Runanira Murama na Kanyinya yo muri komine Kirundo ku mugwa mukuru w'iyo ntara hamwe no mu kigwati cy'amarembo gw'ibikara komine Busoni Zone Gisenyi akemeza ko kuva mu masaha ya 12 z'umugoroba izo mbonera kure zica zitegeka abo banyagihugu kwinjira mu mazu ibitari bimenyerewe nabo banyagihugu bakabandanya bavuga ko iyo hageze isaha zine z'ijoro izo mbonera kure zegukira umugambwe SNDDF de uri ku butegetsi baca batangura igikorwa cyo gukizura bamwe muri abo bambaye imyambaro ya gipolisi na gisirikare bitwaje ibigwanisho bigizwe ahanini n'ibipanga imbugita n'inkoho ibiheza bigatera ubwoba bwinshi abo banyagihugu narirya ibyo bikorwa biba bihagarikiwe na bamwe mu bakozi biterereza igipolisi na gisirikare bagasaba ihagarikwa ryayo marondo kubwabo babona ko atamazi yari bwarenge inkombe mu by'umutekano ku munsi w'ejo naho igenekerezo rya 30 myandagaro umwaka w'2021 ku gacimbiri nyakabindi umusozi ishinya mu ntara ya Kayanza umusore azwi ku izina rya Nayo Fabrice afatanije na nyina wiwe boba baragandaguye se bubona hayo hakoreshejwe ibikoresho kavukire icyatumye bakora iryo bara bikaba bikiri mu matohoza kuri ibyo bijanye n'umutekano muke ubandanya guhungabana mu mugambwe ipedezi gamibanga bavuga ko kugira ibyo bihagarare hakwiye kubanza kuba iyakwa ry'ibigwanisho byanyanyagijwe mu rwaruka rw'imbonera kure na riryango ibisasu ntezwa no kibiheruka guterwa byari byaturikijwe n'urwo rwaruka rwo mu mugambwe SNDDFDD Ndereyimana Emmanuel agasaba leta kwegera umuhari rede tabara bakaganira ariko babanje kwaka ibigwanisho imbonera kure kurikira
kugira ngo umutekano ugaruke leta nibanze kuri ibigwanisho muri zo mbonera kure hanyuma nimbe ibigwanisho bizoba bisigaranye abasirikare n'abapolisi bazwi n'amategeko ikisubiri garuke irabe abo bayiteye bakabyemanga aribo bareze itabara n'abanye politike batavuga rumwe bama bariko barasemerera kubita ariko biragenda neza kugira ngo igihugu gitwagwe neza bama bariko barasemerera kubijanye n'ingene amasezerano yarusha yovugurwa yovyuka kaza ngaha akaja ku meza kugira ngo abarundi basubire bayakorere ko nkuko byahora kera uburundi busubire buronka amahoro nka yarahari kuva mu 2005 gushika mu 2007 ibintu bitarayangara ngo abategetsi ba SNDFDD biyumvire yuko amasezerano boyahamba kugira batangure kwiba no kwica ngo batunge murabona kuno munsi mu Burundi hasigaye hariho aba miliardere atari abakomerso ari abanye politike bajeje gutunganiriza abanyagihugu ariko bakisereva mu kigega ca leta batunze kurusha leta leta irakenye leta gushika idashobora kuronka amafaranga irihira abantu abana bavuye gukina vole baseruki igihugu bagafungirwa kuri aeroport n'ibintu biteye isoni bariba bakabura n'ubwenge nabukeye bwo kugabanya make make bazi ngo bagende barorohereza abanyagihugu ibyo ni ibintu biteye isoni kandi ni ibintu bitera rero uwo mutekano muke kuko umutekano muke umunyagihugu ugategerezwa kwiyumva ko atekanye yavugwa iyo afisi cyafungura iyo arungika abana biwe ku ishuri bakiga neza iyo umukozi akora gahembwa ubuturumva imishahara imaze amezi n'atanu atandatu abanyagihugu b'abakozi ba leta badahembwa none mwibaza ko abo bafise amahoro mu mutekano naho rero iyo ibintu byamaze kuyangara bikagera kuri urwo rugero umutekano ucuhungabana ugaca useruka rero agaca abico bita insecurity physique agacaba rero abo bahitamo gufata ibigwanisho n'ibindi ibintu burya nuko biba byarayangaye
Ndereyimana Emmanuel akabona ko nyabuna umutekano muke ubandanya guhungabana uriko uhungabanywa n'umugambwe SNDDFDD atahandi bikwiye kuronderegwa n'ubunyene tumwumvirize
naho rero mu ncamake ibyo twovuga umutekano muke ntibawuronderere kure ni bawuronderere mu mugambwe CNDD-FDD hanyuma n'umuti uri mu kugondoza abatware b'uwo mugambwe nyene bariste ndayishimiye n'abamufasha kwiba kwica no gusahura no gufungira barundi ubusa bakicara bakagondozwa maze bakaraba mukaraba yuko Burundi budasubira ku Burundi Burundi budasubira ku banyabagendwa Burundi badasubira kuronka ico bita gatwengo ku muntu warusurira nibazosubire guhenda abantu kujya umukuru w'igihugu yaruka kubikora kuri podium ya Nations Unies mu nama ya bose Assemblée Générale Murioni yerekana yuko Burundi umutekano ari wose ibintu bimeze neza Barundi bishira bakizana nkuko umengo ariko avuga yuko ari Swiss yo muri Afrika naye igihugu caraboze caratabagaye kandi ariwe ari ku mutwe ha gukoresha ububasha afise aguma agenda asunda sunda nkuko umengo aratonekara kandi ari umukuru w'igihugu birateye isoni na haguruke ahagurukire ibyo bibazo byose bitagenda neza mu Burundi kugira ngo umutekano ugaruke niyicarane nabo batavuga rumwe bashira amasezerano yarusha kumeza ico bayanegura bacerekane abo bafashe ibigwanisho bahi jambo amaradio yaturiwe asubira ronki jambo mu gihugu akorereyo abo muri societe civile batujijwe batahe bakore ukuri kwamye atawufise icyo yikeka ngo baramurara ku mugono kuko ibigwanisho bizoba byaravuye mu banyagihugu abapolisi cyangwa abasirikare nabo batirimutse bamaze kwigira abanyepolitike babicanye bakigenza nk'ihene zo muci mu gukora ngimbonera kure babashire mu makozeri muri babigishe babereke yuko mission yabo atari kwica abanyagihugu ahubwo ari kubakingira no gukingira igihugu
ndere imana Emmanuel akaba avugira umugambwe IPD zigamibanga ngo hamande yo guserukira ibihugu byabo mu makungu abaserukira Burundi basabwa gufasha mu iterambere ry'igihugu mu by'ubutunzi ibyo bita diplomasi mu ndimi z'amahanga ibyo biruko mu gihe umukuru w'igihugu ubwiwe aheruka kuvuga ko abanyagihugu badashobora kuzana imitayi yabo mu Burundi kubera ubucamanza bucumbagira Albert Shingiro we umushikiranganje w'imigenderanire hamwe no gufashanya mu iterambere hagati y'u Burundi n'ayandi makungu ahamagarira abaserukira Burundi mu makungu gukwega kwega hakoreshejwe amayeri yose ashoboka abagwiza tunga bazana imitahe mu Burundi gufasha mu guteza imbere igisata cy'ubudandaji mu kuronderaho Burundi bushorera ibyimbugwa canke ibyahinguwe mu Burundi n'abazana ubuhinga mu gushinga amashirahamwe yo guhingura ibintu Referiano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yamenyesheje ko urwaruka ruhejeje amashure rugiye guhora rubanza gukorera igihugu imyaka ibiri rwongera rwigishwa no gukunda igihugu ibyo bita service patriotique volontaire mu ndimi z'amahanga imbere y'uko rubandanya n'ubundi buzi Referiano Ndikuriyo yaraye arishikirije mu masengesho asozera ukwezi atunganywa n'umugambwe CNDD-FDD bamwe mu rwaruka rwaganiriye na Radio P7 ijwi ry'u bakamirira kure iyo ngingo ahubwo nyabunako bakwiye kwihutira kubafasha kugira bibesheho bakavuga ko igihugu basanzwe bagikunda amakuru yacu kebandanirize mu yavugwa mu munzi abageze mu zabukuru mu ikambi y'impunzi ya Rusenda bifatanije n'amakungu kuno munsi wa gatanu mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abageze mu zabukuru uwo munsi ukaba wahimbajwe ku kivugo ukugana mu ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none kuri bose kuga amitsinda tabaje aserukira impunzi zigeze mu zabukuru mu ikambi y'impunzi ya Rusenda uwo munsi ukabugeze baribagiwe kubw'umunzu w'akaranda COVID 19 uyu atera kamo amakungu kubibuka mu gihe ubukene bubugarije twumvirize amisi ndatabaje ari kuri mikro ya Sioni ngabo nziza
ikintu kwebwe abazehe bo mu nkambi ya Rusenda dukeneye mbere tubanza gushima leta ya Kongo yatwakiriye tugashimira Haiser iguma itwitaho uko bwije uko bukeye Haiser yadufasha ariko uyu mwaka uheze uyu turangije nta kintu twigeze turonka tukaba twasaba ko uyu mwaka dutanguye ntuzabe nkuheze yindi yo coronavirus yarateye ariko naho yateye no kuvuga ngo ntibakwire kwibagirwa ko turi umutama tujyama nabi turara hasi ku budongo nta karago tukigira nta kireta twipfuka nta mazu yose arabomaguritse amazu baduhaye twinjira niyo tukirimo arabomaguritse zirahera umutama bari turi gupfa n'inzara kubera inzara nko gutumaza meza atatu tudapokera nk'ubu bo babona turiho gute nta ngufu dufite zo kujya kudeya nk'abandi ngo tubone icyo dutunga ariyo tukasabaga kwa iseri iki yadufasha idufashe nk'ababyeyi babo bari uburyo twabaho nta buyitubona baze benshi hari ibyo batanashobora arakeneye ubwibwo mu gatondo nta buyabona kujya kwa muganga ni ikibazo barakubwa ngo ugiye nuje kugura imiti kuri pharmacy ese muzehe imiti azayibura iki kandi nta ngufu afite ibyo rero twagira ngo ICR umubyeyi wacu na leta ya Kongo itubunga mu nguko bwije bareba ingufu z'abasaza kuko tugeze inyuma y'abana batoya bari ku mugongo wa banyina twasabaga rero badufate nk'ababyeyi babo ntibareba uko tumeze be kujya batugeranya n'abamugaye umugaye araturusha kuko aturusha ingufu zo gukora
Impunzi z'abarundi bahungiye mu kambi y'impunzi ya Zareka iri mu gihugu cha Malawi bavuga ko bageramiwe n'ikibazo cibura ry'amazi izo mpunzi zidoga zivuga ko babura n'amazi yo gutekesha mu gihe bahimirizwa kwa mabakara bakenshi kandi amazi meza nitabune mu kwirinda ikiza karanda COVID-19 hagataho ababijejwe muri iyo kambi babwiye izo mpunzi ko bashaka gusubiriza amavomo yarahasanzwe kugira amazi ntazo subire kubura izo mpunzi zo zikavuga ko ibyo bikogwa biguri intege Jo Philibert Karangwa arabandanya kuri inkuru ndende
Izo mpunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Zareka iri mu gihugu cha Malawi zidoga zivuga ko haheze ikiringo kirenga iminsi ndwi batagira amazi meza yo kunywa bagategwa ubwoba cyane n'igwirana ry'umugera wa COVID-19 muri iyo kambi mu gihe mu kwirinda ico kiza karanda bama basabwa kwama bakara bakeshi amazi meza n'isabune ariko gushika ubu bakaba batagira nayo gutekesha umwe muri abo yaganire na Radio Peace FM bijuri dugaruka yabwira Uganda rwacu uko ahora ibyo bita ibipomero bakura mwamazi byagiye birugagwa niyo leta ibahaye indaro nabyo ngo bikaba byatanguye kugira ingaruka mbiko umunzi zisanzwe zigeze mu zabukuru
ikibazo cy'amazi vrema kadusinzwe gose kuko ahora mu bitimwe na bimwe biri mu nkambi ahora amabombo nuko bivyo cy'ibipomero umwe bagiye babyugara ubwo turasaba tudone kuko mutwugariye amazi kandi hari abantu babatama ibimuga batisoboye badashobora kujya kuvoma mu bindi bipomero biri hirya no hino kona kuno mwadufasa
izo mpunzi z'abarundi igihe zabaza impamvu ibyo biriko birakogwa babwiwe niyo leta ko ari kugira ngo ibyo bipomero babihindure burundu gucyo baronswe amazi meza ariko bakidoga kandi bavuga ko bene gukora ibyo bikogwa bariko baragenda biguru ntege
bavuze yuko ngo barimo barabikora kugira ngo bahindure icyo bita amabombo basibagira amabombo yandi ariko kutuba turabiraba nukuri ntango pore ko barabikora bariko barabishyiramo n'ukuvuga nk'igipomero kiri ikawa muri kaware kimaze igihe amezi menshi kidakora kandi kaware ni zone irimo impunzi nyinshi gusumba izindi zone zindi zihari
izo mpunzi zigasaba abazirongoye kuva mu gacerere bakabavugira kugira ico gikorwa kive mu nzira kuko ico kibazo camaze kuba akananira bahinga muri iyo kambi nayo kugira ngo haboneke nayo kunywa batitaye kuko asa aronka gusa ubufisi ikinga
kwefasaba ati abarderi bagende batugire kugira ngo babinyarutse baduha amazi kuko amazi niko buzima nyagize umuntu abageri nta n'ikintu ariko baradufasamwo bobo sinzi ngo babibona gute ariko twebwe bato bato twe turasinzikaye kwa bisa n'ikibazo cy'amazi bazo cy'amazi kadusinzikaze kwere tuko turaraba nk'abantu bafise ama basic era makinga bose bafata makinga baga amaduma kaza kuyavoma yabari bwo nk'umuntu dafise ikinga nawe bigacaye mugora
mukamenya ko ikambi impunzi ya Zareka isanzwe irimo impunzi z'abarundi baba 5,000 abo nabo bakaba batanguye kwibonekeza muri iyo kambi nyene kuva mu mwaka w'2015 igihe hatuka injyana za politike zatewe n'ikiringo cha gatatu cy'umuhisi inkunzi za Petero
Jo Philibert Karangwa nongere ndagukengurukire amakuru twariko turabashikiriza yo kuri uyu munsi wa gatano igerekerezo rya mbere gitugutse umwaka w'2021 naha agarukiye shimire mwebwe mwese mwadukurikiye kuva mu ntango gushika tuyasozere uruganda rwa Radio Fisi FM rw'igwaruka umwe wese kuco yakoze murakenuye Odante Kaburo mwari kumwe kuri mikro ahanje ndabifurize iminsi isozere yinga mu mahoro n'umutekano mu byanyu n'abanyu isango rya yandi makuru ni ku munsi wa mbere uza ni agahindukira.